Molo, amkelekile kwesibini isifundo se-functions. Apha ke sizoqhuba ngemizekelo emizawusincedisa nje ngokuqonda ingqikelelo ye-functions nento yokuba okokuqala uba yizintoni ii-functions na, okwesibini ngokubalulekileyo into yokuba sisebenza njani ngazo ii-functions. Ke xa sesiyichanile loo nto leyo sizobona into yoba hayi mani kumandi ukusebenza ngazo ii-functions, zinika umdla kakhulu. Masiqhubeni ke ngomnye umzekelo apha, sithi mhlawumbi mhlawumbi ujika x, sinojika x olingene no olingene u g of x. Okay, u g of x ngu 1 xa u x elinani elingekho mqakathi okanye i-even number ngesilungu. Ujika x ngu 1 xa u x elinani elingekho mqakathi, futhi ngu 0 xa u x elinani elimqakathi okanye i-odd number xa kuthethwa isilungu apha. Ngokulandelayo ke ngoku sino f ka x. U f ka x lo ulingene no no mhlambi u x odityaniswe no 3 masi mhlambi u 3 u x odityaniswe no 3 o 3 ophindaphindwe no g ka x ophindaphindwe nale function esisanda ukuyichaza apha ngentla. Ke sino f ka x olingene no x odityaniswe no 3 ophindaphindwe nale function esichaze apha ngentla u g ka x. Ke masizibuze ke ukuba kuzovela ntoni xa sino f ka 5. Xa singenisa u 5 kule function yethu, sithatha u 5 ke simbeke apha simbona khona u x. Ke apha simbona khona apha simbona khona u x sizobeka u 5. Ke u f ka 5 ngu 5 odityaniswe no 3 ophinaphinwe ka g ka 5. Ke u 5 siyayibona into yoba simfake apha simbona khona u x. Masithi umzekelo besino f yenja. Ke besizoba nenja edityaniswe no 3 ophinaphinwe no g yenja. Yabona ke loo nto leyo, le nto ebhalwe ngaphakathi kule mince emgotyiweyo ii-brackets ezi siyibeka apha simbona khona u-x kwi-function yethu qha. Ke loo nto izawusinika u-5 odityaniswe no-3 ophindaphindwe no-g ka-5. U-g ka-5 ngubani? U-5 xa elinani elingekho mqakathi sizowubeka u-1 pha. U-5 siyamazi uba linani eliyimqakathi, ke sizobeka u-0 pha, sizoba no-3 ophindaphindwe no-0 ngokulandela lwa mthetho esiwuchaze apha ngentla. Ke loo nto izawusinika u-5 kuba u-5 odityaniswe no-0 ngu-5. U-f ka-6 ke ngoku uzawusinika bani? Loo nto izawusinika u-6 odityaniswe no-3 ophindaphindwe no-g ka-6. Loo nto ke izawusinika u-6 odityaniswe no-3 ophindaphindwe no-g ka-6. U-g ka-6, u-6 andithi linani elingekho mqakathi, ke sizoba no-3 ophindaphindwe kanye qha. Ke loo nto izawusinika u-6 odityaniswe no-3. Eyokugqibela ke into pha yokuzidibanisa ezo nto sifumene u-9. Ke u-f ka-6 uzovelisa u-9. Xa singenisa u-6 kuzovela u-9. Siyayibona into yoba masiqiniseke njengento yoba le nto esifaka ngaphakathi kwii-brackets yiloo nto ke sizofaka esizoyibeka kule ndawo ka-x apha simbona khona u-x. Elandelayo ke ngoku masithi apha i-function yethu masiyichaze. U-f ka-x ngu-x onyuswe ngesibini odityaniswe no-1. U-g ka-x apha ngu mhlawumbi masu-g ka-x apha ngu-2x odityaniswe no-f ka-x minus u-3. Ku-x sizawuthabatha u-3. U-h ka-x yena esithathu ke ngoku i-function esichazayo ke apha ngu-h, i-function ngu-h apha ngu-5x. U-h ka-x ulingene no-5x. Ngoku masizibuze uba u-h ka-g ka-x ngubani apha? Masithi yima masithi kaloku masimfake apha, masifake inani apha, masithi u-h ka-g ka-3 ngubani apha? U-8 ka-G ka-3. Nge simshiyile pha u-X kodwa uzosinceda njengoku iqonda nje kakuhle le nto xa sizosebenzisa inani elikhoyo. Ke siqala phi apha? Heyi, mhlambi ingambhida umntu le nto kuba inde le nto esiyibhalileyo apha. Ngoku masiqaleni ngale nto engaphakathi kwi-brackets. Masiqaleni ngo-G ka-3. U-G ka-3 oqala ngubani? Masiqaleni apha esiphakathini. U-G ka-3 ke ngokulandela le nto esichaze apha kule function ka-G ka-X. Sizoba no-3. U-3 sizombeka apha simbona khona u-X. Ke sizoba no-2 ophindaphindwe kathathu, loo nto izosinika u-6 odityaniswe no-F ka okanye u-F ophindaphindwe no-3 minus 3 kuba u-3 simfaka apha simbona khona u-X. Sino f ka-3 minus 3. Ke iyalandela ke into yoba sibe no-6 odityaniswe no-f ka-0. Ngokuna ke kumele sifumanise ukuba u-f ka-0 ngubani na. Ke u-f ka-0 apha ngentla siyayibona into yoba ngu-0 onyuswe ngesibini kuba u-0 simbeka apha simbona khona u-x kwi-function esisebenza ngayo. Ke ngoku apho kuzovela u-1 kuba u-0 odityaniswe no-1 ngu-1. Ke ngoku apha u-f ka-0 sizomfaka apha kule function ka-g ka-3. Ke loo nto izawusinika izovelisa u-6 odityaniswe no-f ka-0 ke u-6 odityaniswe no-1. Loo nto ngu-7. U-6 odityaniswe no-1 ngu-7. Ke ngoku sizothatha lo g ka-3, ixabiso lika-g ka-3. Fake kule function esizama uyisombulula apha. Kuyalandela ke uba sizoba no-h ka-7. U-h ka-7 ngu-5 ophindaphindwe ka-7. Kuba u-7 simfaka apha simbona khona u-x kule function ka-h. Loo nto izawusinika u-35. Heyi, yabona ke mhlambi ke ubhidekile kancinci apha. Kodwa into ebalulekileyo okuqala into yokuphefumla. Phefumla qala, yabona ke. Okwesibini, sizojonga into yoba yeyiphi na into apha esinosebenza ngayo kuqala. Sibonile apha into yoba ngu-G ka-3 ebesinakusebenza ngayo kuqala because sebesichazile i-function ka-G ka-3 apha ngentla. Sesichazile ke besinosebenza ngayo kuqala. Ke ngoku loo nto sayisombulula ke kule function ka-G ka-X. Kucacile ke ukuba kwakuzonyanzela ukuba sisebenzise le function ka-F. Kwavela ke impendulo eka-G ka-3 ngokwenza loo nto yonke loo nto leyo ngokusombulula le function ka-G ka-3 ngokungenisa u-G. Ekugqibeleni ke kwavela u-7 pha ku-G ka-3. Loo nto ke sayifaka kulo mzekelo besizama usombulula apha kule ndawo ka-G ka-3. Ke saba no-H ka-7. Loo nto besinoyisombulula ngokungenisa u-7 kule function ka-h. Sizothi ke siqhube ngomnye umzekelo nje icace le nto futhi nendlela ekumele uba siyenze ngayo le nto ihlale ngcapha engqondweni intoyoba kumele siyenze njani naxa sisebenza nge-functions ezi. Masiyicime nje yonke le nto esiyibhalileyo sibekwazi ke ukwenza lo mbuzo olandelayo. Ke ngoku sizosebenzisa kwa ezi na ii-functions esezinazo apha u-f ka-x, u-g ka-x no-h ka-x. Masizilungise nje ezi zonke izinto ezizicimileyo apha. Okay, ke ngoku sizosebenzisa kwazona ezi na ii-functions esinazo apha. Ngubani ke u-f ka-h mhlambi ka-h ka-10. U-f ka-h ka-10 ngubani na? Ulingene nabani? Ke ngoku okuqala ke sizoqala sizame ukufumana u-h ka-10. Kunyanzelekile ke apha ukuba siqale ngokusombulula u-h ka-10 apha. Ke u-10 sizomfaka apha simbona khona u-x kule function ka-h. Ke sino-5 ophindaphindwe kayi-10. Loo nto isinika u-50. Ke u-h ka-10 ngu-50. Ngoku into esinoyenza yinto yokufaka u-50 apha kule function ezama uyisombulula ke loo nto isinika u-f ka-50. Ngoku sesinoqhuba ngoku ngokungenisa u-50 kule function ka-f njengoba simsombululile u-h ka-10. Ke sizongenisa u-50 apha ngu-50 onyuswe ngesibini odityaniswe no-1. U-50 onyuswe ngesibini u-2500, loo nto soyidibanisa no-1, loo nto izosinika u-2501. Ke mhlawumbi enye ke ngoku masithi u-g ka u-g ka-h ka-1 ngubani. Apha ke bantu endibathandayo sizoyenza ngokufana. U-h ka-1 ngu-5 ke uyalandela uba sino-g ka-5, sizama usombulula u-g ka-5 ke kule function ka-g apha sizongenisa u-5 ke loo nto izosinika u-2 ophindaphindwe ka-5. Apha simbona khona u-x sizofaka u-5 ke u-2 ophindaphindwe ka-5 ngu-10 odityaniswe no-f ka-5 minus 3. U-5 minus 3 ngu-2, u-5 sizothabatha u-3 loo nto ishiye no-2. U-f ka-2 ngubani? U-2 onyuswe ngesibini odityaniswe no-1 ngu-5 ke u-f ka-2 ngu-5 ke loo nto isinika u-10 odityaniswe no-5 esinika u-15 ke u-g ka-h ka-1 ngu-15. Xa isakubhida kancinci le nto ungabi naxhala wena mntu endimthandayo. Sizoqhuba ngemizekelo emininzi kulo mfanekiso kulwesi sifundo esilandelayo. Ndiza kubona khona.